kyawunki kyawun kunsu tarki sarinki da salon maganarki shi yasa ni na bayyana soyayya ta mun soyayya in sha fada wai halatta ce in nake yarda amma yanzu fa na dangance mun soyayya in ka shige zuciya yin lace musamman ma wanda kake so bidane